Amaphoyisa aseGoli asebopheke noma ngathi asebopha abasolwa abangamashumi amane ngesikhathi kenza umkhankaso owaziwa ngeOperation Shanela kaGiso namuhle ekuseni. Lo mkhankaso wamaphoyisa esifundazweni ubanjwa ngemasonto onke eyindaweni eyihlukene zesifundazwe ukusiza kwamaphoyisa endawo ekunqandeni nasekuvimbeni ubugebengu. Umkhuzi wamaphoyisa eGoli uThomi Mthombeni uthi kabasolwa baboshelwe amacala ahlukene okubalwa kuwo ukuvukuza izimayini ngokungekho emthethweni, ukungena kwabantu kuleli ngokungekho emthethweni kanjalo nokushushumbisa idakamizwa.
Umkomishinala wephondo laseGautini uLieutenant General Thomi Mthombeni ebegunye nabaphathi abaphezulu benkonzo yesipolisa yoMzantsi Afrika ukuquka nezinye iiarhente zogcino mthetho ekhokele iphulo i-Operation Shanela eKagiso kwisithili saseWest Rand. Eli phulo liphembelele kubanjweni kwabarhanelwa abangamashumi amane.
Kagiso is one of the policing precinct which is having challenges in terms of murders, in terms of property related, your business burglaries, your car hijackings. As you can see, we are on the spot. Here where we are, we managed to arrest 34 illegal immigrants. Four people were arrested for drugs, you know, hardcore drugs, you know, your mandrakes. And two people have also been arrested for illegal mining. As we know, West Rand is also troubled in terms of illegal mining. These two specifically is from Red Valley.
Umkomishinala uthi eli phulo liza kugxila nakwezinye indawo ezinolwaphulo-mthetho oluqatseleyo.
Randfontein is one of the areas which is an area of concern. Krugersdorp is one of the areas which is an area of concern. Your Burgersdal, Western Area, Carltonville as well. But for today, we will, of course, focusing on Kagiso, and we are planning to come back and then to come and cover some other areas which are area of concern within a West Rand district.
Ngokwengxelo ukusukela izolo ngamakhulu alithoba namashumi asibhozo anesithoba abarhanelwa abathe babanjwa. Ngeziganeko ezohlukeneyo zolwaphulo-mthetho ezifana nobundlobongela ngokwesini. Kwiindaba zeSoweto TV ndingunomzabalazo Mduka eKagiso.